Nipe nafasi, nilete mchezo kwa kazi. Yeah, yeah. Sitima na maji, baby. Mapenzi hatari. Eish.